anyị ihe ichere maka iwu anọ n'ụlọ ọrụ n'ụlọ omeiwu etiti ala anyị, ọ dịghị ka iwu a o ziri ezi, ọ ga-enwe isi?
Ọtụtụ mgbe o nwere iwu ndị a na-eti eti ya, ya bụrụ ihe edere n'akwụkwọ, mana ịgba mbọ ọhụ na iwu ahụ gara n'iru. Ọ bụghị mgbe niile ka ihe ndị a na-enwe isi, mana achọkwara ime ka iwu ọbụla etiti ọchịchị nyere bụ iwu ndị haụsụ nyere, ndị omeiwu nyere, bụ ka ọ bara ya uru, ka ọ bara ndị ha na-achị achị uru. Mana dịka ha na-achọ ịkọwa ihe wọta prov a, ka ọ pụghị ịbụ ihe a ga-eji banye eme ihe ṅụ mmiri ma ọ ime ihe a ji eri eri. Uwe bara uru maka na ele ya ihe eji mee wọta prov a, ọhụ ihe ọyị, ọ dị mma na ahụ. Mana ọ bụrụ na achọpụtakwa ụzọ a ga-eji were ihe eji etinye ihe na-aga emetụta mmadụ n'arụ wepụta ya, a ga-anabata. Mana n'uche aka m, iwu ahụ bụ ihe ga-abara anyị uru, mana ọ gwa n'ụzọ a ga-eji wee tinye ya. Dịka e nwere Minister of Environmentals or Health Officers ga-ahụ maka ahịa, ọtụtụ mgbe ha na-arụ ọrụ ha. So ya bụrụ ya
na otu a si na-achọ imechi ọtaprov, awa mechie ya na agakechi ihe n'aka, a ga-etinye n'ebe ewo ndị bụ moto ịga pụta main road resi m ihe a, resi m ihe a, awa resi ihe a, a ga-eji ihe a resi ewuye ya moto, so a ga-eme agha. Tatụ na imechi ọtaprov ọgbaghọ uru, a hapụrụ anyị ọtaprov ndị ogbenye ka anyị nwa ndị big man a na-azụ ihe na cop, a na-azụ ihe na akpalakpa. Ndị big man nwere ike buru moto na gaa supermarket na nke ọgwụgwọ na moto gbu, nke anyị nwere poor man na azụ one cup a ga-eti ya na waterproof, ha hapụrụ ya waterproof iko.
Mana ọ dịghị ka imechi ya wụ akwụkwọ nylon, ọ dịghị ka ọ ga-ekwe omume?
Ọ ga-ekwe omume, abeghị na ọ ga-ekwe omume, because poor man ka big man for population.
Ya kwa Minista of Kangara asị, ihe ndị mere ọ gaa dị pọsịbụl bụ na maka ọ ga dị expensive ifo emebali ti na a ga find it with some rules and other things say dey break it down so that ọ ga dị easy people in dey go the thing and another thing ifo emebali company na dey aware company na dey provide the things so that ka mekwa ke me ha ifo ka mara another pattern easiest way to visit.
Ọ dịghị ka ọ nwere ụzọ gọọmenti ga-esi abata n'okwu a?
Gọọmenti ọ ha dị finance na ihe yanis na awa opinion, but after opinion ihe ndị kwa ha n'uche ka a ga-ere kwa, but anything a chọrọ ime a ga-ekirete awareness to the audience ka amara ihe audience ga-ekwu after everything they will see.
So ihe na-akọwa wụ na